ke re le ke le mo gating ke hlatswa koloi then ke hlatswa koloi ke bona tarter e ya fita then ke bona re ntwa driver tarter ke malume ya ka ko mora o latela di 22 o latela di 22 ke magu then ke bona ka re ona le problem ka tlo le o tsa koloi ka tsena ko ko koloi ya ka ka driver ke mata ko mora o re ke bona re wetse khai e ke tsamaya ka koloi ke kopana le re diventela tse salamrao ne ka nyonyo ba ka tsena ko are ga tretere ka salamrao tretere ke nyako re malume a mpone ke mimitse cause ke a bona re na le problem ene mafala a le tata tretere ko morao then malume a mpone o fukuta le bile e fukuta le bile lo kwaola a tla before yema and just thunya am thunya
why makgwa ka gore ba motlhaloganya ke mmerekiwa bona wa ne ba sa thunye le vile la trekere or ba zama ka tseleng o be ka mo stopang a ile gore o editse phoso ba bona gore mapodisa ba tsa tshwetso efe mo yena e seng gore ba mmolaye
yena ze motho a ire le malume a bolela gore yena mothule a mthunyile o ire le company ya gagwe gore e tle e be security ko yena and azangare I am thunye le yena a siwa ile ko spetlela bona mamaga
itse community ere e zama ka mogwetsa manka tema podisa ba tshosetsa ka di tear gas ka di rubber bullet mo bathong ba bantsho mare ba tlogelletse magwa a tsamaya because bane ba bona community ne setse e pusha vene engwe ya bone ba ipitukula be ba siela mo veneng engwe ba tswa ba tsamaya mapodisa ntsa le teng a sore ne go sna thibelo e ka etsa ga mapodisa le teng ha batho ba kopa gore keng le sa tshware magwa ana le ya bofe letle le kgone go batsela sithunya se mapodisa tla ba kreya go setse go tla le ba dintsha e nna tlhakatlhakano fela gore batho ba bantsho ba bana dikelello